Unapatia watasa uzazi, unapo wone wagonjwa, kabatenda kazi yako tenda. Unafungua macho ya vipofu we, unatembeza viwete baba.
Thank you.
Oh, Let's see.